Dr. Nana Shady, my son so abba my swear, and me chiachia ubi biara, me jirisena na madaro ma mohon eye. He, and niyo mebu wono ma aya eno me nye enton, sedye weno, me timi eye siho etono. Things like this, eno se ofreme, na ya ye ayeden, edi abreo, ye nye ensi wo enton. Ebi ni say, we, amanfo ane kraye na me ye ma omo. O sha no ma, we, ubiya, owo ye frene say, asthma, ha? Asthma ebetimi abuao na asthma no ayeden akọ wen so o sha ha eni dane anasa menstrual pain obi ana freme o se nana menya menstrual pain pe na ye frene say ma se ewe me anything concerning menstrual problem and menstrual pain no ebetimi akọ pa bi ewo enremu abrel o sha ha so a obi a ɔte enka ɛwɔ ne tiri mu anasɛ ɔhemopɛ anasɛ ɔkasapɛ ɔte enka ɛwɔ ne tiri mu ɛno nso ofrɛ pɛ ɛbɛtimi akɔakɔyɛ bi ama wo wɛn nso ɛyɛ ɛnwɔma wo de fra mahogany obi wɔ no ma ɔsi ɔntimi ɛndidi ɛno nso wopɛ bi pɛ ɛbɛtimi akɔyɛ bi ama wo aha nso ɛyɛ obi a yɛfrɛ ne sɛn sɛ ɔba bɛnya fibroid o sɛdeɛ yɛ wo de bɛfra wei ti ne nyinaa no ofrɛ pɛ yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛyɛ bi ama wo wei ɛyɛ ade a yɛde ɛba adwa so ɛyɛ nim tree ana yɛde ayɛ tea nti yɛbɛfa ne sɛ dido anɔpa biara no wo sɔre pɛ na wankasa wayɛ ɛɛdɛ na wanom ɛno nso wopɛpɛ ofrɛ pɛ na yɛayɛ dɛn yɛayɛ bi ɛde abrɛ apart from that no yɛwɔ sunsum nneɛma bi wɔ hɔnom a sɛdeɛ mɛka kyerɛ wo no ofrɛ yɛ pɛ na sɛ yɛanka wo yare a yɛne wobɛdi nkitaho sɛ yɛbɛtumi aboa wo pɛ yɛbɛboa wo yɛntumi mboa wo a wohyɛ atade a ɛhyɛ me a ɛyɛ gaftram o sha hanuma eye tag traditional herbal association of ghana ana confederation of traditional practitioners nyina no eku a ye join no se mempo no mintimi emboa wa ye wonpenyifo a omadokore aha andru na ye betimi ama omo contact na omo nso aboa se eye stroke se eye whatever you can name it se me doctor mintimi anyepe metimi ama obi nso aboa spirituality ana se enkoka ebi wa so obosti na juma yo we so ewo ho a eye incense obehye ewo odwume mu ho na we no nyoma se no yen kasa bebre ofre yepe ye de ebebre oni e no obekasa na de wo ho bia no ye no wedi enkomo yakram.